Umzilikazi kamaShobane Khumalo wazalwa ngo-1790 eMkhuze eNingizimu Afrika futhi wayeyilungu lesizwe sakwaKhumalo esiyingxenye yesizwe esikhulu samaNguni. Umzilikazi waqala waba iqhawe kanye nomkhuzi wezempi ngaphansi kwenkosi yakwaZulu uShaka. Nokho ngenxa yemibango yezombangazwe nezingxabano embusweni wakwaZulu, Umzilikazi wanquma ukugqashula wase esungula owakhe umbuso. Ngo-1823, wahola iqembu labalandeli bakhe, elaziwa ngokuthi yiMatabele, bawela umfula iLimpopo bangena endaweni manje ebizwa ngokuthi iZimbabwe. Ngaphansi kobuholi bukaMzilikazi, umbuso waMatabele wakhula waba namandla amakhulu esifundeni. Umzilikazi wayedume ngobuqhawe bakhe kwezempi kanye nekhono lakhe lokwakha ubudlelwano namanye amaqembu endawo. Wasungula isimiso sokubusa esimaphakathi futhi waletha izinguquko ezihlukahlukene zezenhlalo kanye nezempi. Umzilikazi wabusa iminyaka eminingi edlulile kumashumi amabili futhi ngaleso sikhathi umbuso waseMatabele wadlondlobala waba namandla. Nokho, ekupheleni kweminyaka yawo 1860, indodana kaMzilikazi, uLobengula, wathatha isihlalo sakhe njengenkosi. Umzilikazi wadlula emhlabeni ngo-1868. Ubuqhawe bukaMzilikazi busakhunjulwa nanuhla, ikakhulukazi kumaNdebele aseZimbabwe kanye naseNingizimu Afrika. Ubuholi bakhe kanye nokusungulwa kombuso weMatabele kwadlala indima enkulu ekubumbeni umlando namasiko esizweni samaNdebele.